Kubani wena? Because asikwazi thina. Mina bantwana bakababa. Nzanga ke ngezwe ubaba athi nginomntwana oku Michael Sandla. Kubani?
Uthiwa nabantu abantu yena awumthiwa umntwana
nomntwana. Ngithiwa nabantu abantu bale 5. Isukulo ka Julia. Ngiyini?